Ngiphinde ngimbingelele khona la ku Big Space uma ufuna ukuhlezi updated kwezemidlalo ungakhohlwa ukuthi usubscribe le channel and uphinde uklikhe ibell for ma notification. Sengiphinde yabuya funa ezinye indaba ezithinta zebhola la khona la eSouth Africa. Namhlanje uvideo ethi ngizobe ngikhuluma indaba ethinta iKaizer Chiefs. SABC Sports reports ukuthi uBonfils, istriker sayiKaizer Chiefs, sithole injury kwigame ade beyidlala naye iChippa United ngeweekend. Bashilo ukuthi uzohlala 4 weeks engadlali. Lezi ndaba impela baphathe kabi abalandeli ba iKaizer Chiefs, cause iKaizer Chiefs inenkinga makuzowe uyidriker and uBonfils istriker ade bethembele kusona. Babese beveza ukuthi uthole injury yedolo uzohlala engadlali lapha nsile kuze kuphele iFIFA World Cup yangawonyaka 2022. So lezi ndaba ezibuhlungwe for iKaizer Chiefs, but siyathemba ukuthi atazwana ikhona into azoyenza ukuze replace yona iposition yakhe uBonfils. Asembe ukuthi maybe uDupree uzokhona ukuperforma kangcono, uzokhona ukuvala isikhala sakhe uBonfils. So enkulu update ngayo le ndaba lokhu trend nayo inkundleni zokuxhumana ukuthi uBonfils uthole injury and uyozedlale after kuphele iWorld Cup yangawonyaka 2022.